Ogeru la mona biaru, ogeru la, ogeru la mona biaru, ogeru la. Oniro, ino mansobu, ekwensu, Charles Adarugo.
Chakwa na Jesus na bia chakwa n'ụzọ. Chakwa na Jesus na bia chakwa Ekwensu.
Chakwa na Jesus na bia chakwa n'ụzọ.
Onye arụrụ ala.
Chakwa na Jesus na bia chakwa n'ụzọ.
Ogbu mmadụ.
Chakwa na Jesus na bia chakwa n'ụzọ.
Ekwensu.
Onye na-egbu mmadụ ị ga-ebu n'ikpa.
Ịnọla nsogbu.
Jesus bụkwa onye ka ọ dị ya. Ị ga-ebu nwụkwa.
Jesus.
Jesus bụkwa onye ka ọ dọrọ. Ị ga-apayite
nwụkwa.
Jesus bụ ọkụ na-erere. Mara ọgwụ gị nwụọ. Adịghịkwa maka Enugu.
Jesus,
ebe kanga baga o onye kanga bakuru o ewezuga Jesus imana nke makula onye nwuru n'elu obe ko we diri mu mma o hai abona abogi Jesus ebe kanga gaba o
ewezuga Jesus
Jesus, kedi ihe geme ewezuga Jesus, okwu nke ga-abụsigo ewezuga Jesus, kedi ihe m geme ewezuga Jesus, okwu nke ma abụsigo
ewezuga Jesus, kedi
ihe m geme
ewezuga Jesus,
okwu nke ma abụsigo
ewezuga Jesus,
kedi ihe m geme
ewezuga Jesus.
Baba, ọ bụ site na amara gị,
Jesus.
ọ bụ site na ebere gị.
ọ bụ site na ike gị.
ọ bụ site na amara gị.
ọ bụ site na ịhụnanya gị.
Amara kese ebube ka nje kume. Onye ebube, onye dịka gị o.
Onye
ọmụrụ n'obe gị na olutewo maka.
Olutewo maka Jesus.
Agara gị o.
Olutewo maka Jesus.
There's no other one, only you. If not you, what should I have done?
If not Jesus, what shall I do? If not Jesus, my own is finished.
If not for Jesus, what shall I do? If not for Jesus, my life is finished.
If he no be God, oh, where I forget?
I don't know. With me, Jesus,
oh,
all the time.
Here for my body.
Oh,
I know go see a waiting man.
You are wonderful.
Mene mebere,
ata nebumba, mene bebe.
kedu ihe m ga-eme? Ewezuga gị Jizọs, kedu ihe m ga-eme? Akwa ị nwụrụ n'elobe, ka o wee duru anyị na mma. Akwa ị nwụrụ n'elobe, ka e wee zọpụta anyị. Mere m ebere.
Jesus,
mere mere.